setso tsala tsametsa pala tsona ga lo tsena tsamaela khakanyana setso ka tsalo setso setso go tse setso se fogo tleke tsaba go bua ke Poko tleng ka tloga ka humpa magala ka logaga are mo bo sware go rata re go ratile sengkurpi ka tsaga morakile ka la mora gore ka setso ge re go ragile merafe o re agile re tla di kare go lwetse ga nke tla o kete kwa ka lwetse fela ke le teng setso bo tlhoka mo Afrika re itsipeng re tswa kae re akatsa re ka go tlhompa re go tlhome setlhoeng mo re tlhabele re go tlhamele ditlhamo re tlhamoketse botlhale ba tlhago tlhatlha gangwe go botlhokwa re go ithute re setso ge re ipela ka setso re se itlhamela a ko o ikitsiwe na oma a re tota ke batla wana me fatshe ka bophara le go itse fatshe lo itse botlhokwa ba gago fatshe ka bophara lo seka lo a go tlontlolola fatshe ka bophara lo emele o tudumela fatshe ka bophara lo kgame ka bontle jwa kapari ya gago ngwao boswa o tla bokwa jaaka kgosi ka dikatara tsa seta aforika borwa mafatshe a kgakala a kgabakgabang ka ngwao ditso tsa lona go thibelerole o sa utlwang a jewe pima